wathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ememezela ivangeli lombuso benaye abayishumi nambili nabesifazane abathile ababephulukisiwe kubo omoya ababi nasezifweni uMaria obizwa ngokuthi uMagdalena okwakuphume kuye amademoni ayisikhombisa noJohana umkakhuza induna kaHerode noSusana nabanye abaningi ababebakhonza ngempahla yabo sekubuthene kuye isixuku esikhulu sivela emzini ngemizi wakhuluma ngomfanekiso wathi waphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela imbewu yakhe ekuhlwanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni yanyathelwa izinyoni zezulu zayidla zayiqeda enye yawela edwaleni kuthe imila yabuna ngokuba ingenamswakama enye yawela phakathi kwameva kwaze kwafika ameva esemila kanye nayo ayiminyanisa enye yawela emhlabathini omuhle kuthe imila yathela ngekhulu ekusho lokhu wamemeza wathi onezindlebe zokuzwa makezwe abafundi bakhe bambuza ukuthi ungaba yini lo mfanekiso na wathi ke niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkulunkulu kepha abanye bakuphiwa ngemifanekiso ukuba bebona bangaboni bezwa bangaqondi umfanekiso ilokhu ke imbewu iyizwi likaNkulunkulu abangasendleleni yilabo abathi sebezwile bese kufika usathane alisuse izwi enhlizweni yabo ukuba bangakholwa basindiswe abasedwaleni yilabo abathi sebezwile balamukele izwi ngokuthokoza kepha laba kabanambande bakholwa isikhashana nje kuthi ngesikhathi sokulingwa bahlubuke okuwele phakathi kwameva yilabo abathi sebezwile bahambe baminyaniswe ngeminako nengcebo nezinjabulo zokuphila bangatheli izithelo ezivuthiwe okusemhlabathini omuhle yilabo abathi belizwile izwi balibambe ngenhliziyo enhle nelungileyo bathele izithelo ngokubekezela akakho othi esokhela isibani asimboze ngesitsha nokuba asibeke phansi kombhede kepha usifaka othini ukuze abangenayo babone ukukhanya ngokuba akukho okusithekileyo okungayikuhlaluka nokuyisifuba okungayikwaziwa kube sobala ngakho ke anobheka ukuba nizwa kanjani ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kepha lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho athi unakho kwase kufika kuye unina nabafowabo kepha behluleka ukufinyelela kuye ngenxa yesixuku wabikelwa ukuthi unyoko nabafowenu bemingaphandle befuna ukukubona kepha waphendula wathi kubo umame nabafowethu yilabo abalizwa izwi likaNkulunkulu balenze kwathi ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe wathi kubo asiwele siye ngaphesheya kolwandle basuka ke kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo wehlela ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi babesengozini basebesondela bamvusa bathi nkosi nkosi safa wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi Thank you. esethi kubo kuphi ukukhola kwenu na besaba bamangala bathi omunye komunye ungubani lo ukuba ayale nomoya namanzi kumlalele bafika ngomkhumbi ezweni lamagerasa elibhekene neGalile esephumele emhlabathini kwamhlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamademoni kwase kuyisikhathi eside ingempathi ingubo ingahlali endlini kodwa emathuneni Isimbona uJesu yadazuluka yawaphansi phambi kwakhe yathi ngezwi elikhulu Nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezu konke Ngiyakuncenga ungangihluphi ngokuba wayala umoya ongcolileyo ukuba aphume kulowo muntu ngokuba wayesembambe kaningi walindwa eboshwe ngawoza nkosi nangamaketanga ezinyawo kepha wathi eseqabule izibopho waqhutshelwa idemoni ehlane uJesu wambuza wathi ungubani igama lakho wathi ulegiyona ngokuba amademoni amaningi ayengene kuye amncenga ukuba angawayali ukuya kwalasha Wakukhona lapho umhlambi wezingulube eziningi zikabile entabeni. Amenga ukuba awavumele angene kuzo, wabavumela. Aphuma ke amademoni kuye umuntu, angena ezingulubeni. Umhlambi wagulukudela eweni, waphonseka elwandle. Waminza. Kwathi ababezalusa bebona okwenzikileyo babaleka bakubika emzini nasemaphandleni khona baphuma ukuyobona okwenzekileyo bafika kuJesu bamfumanisa umuntu okuphume kuye amademoni ehlezi ngasezinyaweni zikaJesu embethe esangulukile bashawa luvalo ababekubonile babatshela ukuthi usinde kanjani owayekhwele ngamademoni abantu bonke bakulelozwe lamagerasa bamcela ukuba amuke kubo ngokuba babephethwe ngokwesaba okukhulu yena wayesengena emkhunjini waphindela emuva kepha indoda okuphume kuyo amademoni yamnqusa ukuba ibe naye kodwa wayimukisa ethi buyela ekhaya ulande ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenzele khona wamuka elanda emzini wonke ukuthi kungakanani abekwenzelwe kuye uJesu